gone.
Qoshosho futhi ngona sesibona ishasha qimshelele nangu khuzana abantu sebenza ama video abangaka bethu khuzana la khuzana into imali ihlezi iba nawe kodwa wena ukwazi ukuthi ukhethe ukuthi eDubai kanti hey khuzane wasivalela umlomo wathi okay ngizofika wow yayinhle into it's a surprise and abantu abaningi badidekile bonala lapha na Thandeni postile epageini lakhe kwayena engathithi unikela khona siyabona lapha na umshovo siyabona abafana bakhe lapha nomthandeni the question is it possible ukuthi umthandeni ayekudwendwe yathibela yes it's possible abaze bazi baxabana even benokhuzana umthandeni abaxabene so kungakuhle uma bengafika lapha njengesihle bahlalela wini banikezwe badle babuse basuke bahambe isikhathi seunity kumaskandi manje isikhathi sengoma izimpi is not my show.